Enhlizweni yami bazalwane kuye kwabekeka kakhulu ukuthi uJehova akage azivusele uhlobo lwabantu besifazane lwenhliziyo yakhe ngoba umuntu ovuswe uJehova akafani nomuntu ozivuse yena umuntu ovuswe uJehova akafani nomuntu ovuswa abantu kuyezwakala bazalwane ovuswe uJehova kuyabonakala akayi ngokuthi iningi lishonaphi kodwa wenza lokho kusenhlizweni kaJehova haleluya uThixo kasize ngoba umuntu wesifazane ogitshelwa amandla obumnyama uyakwazi ukuriska impilo yakhe uthola ukuthi uzoma ngo-12 ebusuku emgaqweni oquiet alinde imoto angayazi kumi imoto namafastela adimile angene kule moto akazi ukuthi lo muntu umsaphi kodwa ariske impilo yakhe ngenxa yamandla kuyezwakala bazalwane how much more thina sinamandla phezulu ngoba amandla asebenza kithi amandla elithi izwi likaNkulunkulu angaphezulu kwamandla uNkulunkulu awasebenzisa edala izulu nomhlaba amandla awasebenzisa evusa uJesu kwabafileyo owesifazane wezaga chapter 31 othiwa noma evula umlomo uvula ngokuhlakanipha umuntu kade sephethe intambo ethi uyozibulala athi ake ngiye kusibandani eshintombazanyana encane emsebenzini kodwa okugcwele uThixo glory to Jesus ivese ivula umlomo iphefunyulelwe yizulu ngoba la ikhona impendulo umuntu abeka intambo phansi athi angisayi kuyozibulala glory to Jesus and kunesisho esithi as busy as a bee inyosi bazalwane ikhuthele uyitholila uyayitholila iyasebenza mina ngiyaye ngimangala umuntu wesifazane o enjoy ukulala ngaphandle kokusebenza umsebenzi kaJehova ungaka omunye uthola ukuthi ulele akazi ukuthi ekhaya kuzodliwani Uma evuka uvukela ukuthuma ingane ukuyocela komakhelwane kodwa akagula uno HR3 uno head uno heart uno hands Umuntu wesifazane nje mina ngiunderstand othi silale singadlile kodwa engaguli Niyangizwa bazalwane ngoba noma awunayo insimu kodwa kuze khuthazo thiwa thatha ngisho ubhavu omdala ufake inhlabathi utshale ngeke kulale engadliwe ukhona umuntu wesifazane bazalwane imen swish uma kuwimen swish kuba mnyama ugesu khona ayikho into ebuhlungu kube mnyama ukhona ubone ukuthi kuleli khaya kuwimen swish Ubone ngisho ingane ziyesikoleni umsombuluko ezizigqoka impahla ongathi zikhishwe emlonyeni wenkomo ku women swish ekhaya Umuntu wesifazane kufanele abe nengeniso kwi community niyangizwa bazalwane kwazeke ukuthi uma kufika wena yafika impendulo ekhaya kuze kuthiwa indoda yakhe iyathemba kuye zonke insuku zokuphila kwakhe as long ekhona lo muntu wesifazane ngoba kuthiwa owesifazane okhuthele noma olungile ungumqhele kuyindoda yakhe kodwa ohlazisayo ungukubola kwamathambayo ngoba umuntu wesifazane bazalwane umuntu wombono Yezwakala ubona izinto ezingabonwa ngabanye abantu uNkulunkulu usinikezele 6th sense singabantu besifazane yingakho uthola ukuthi izinto uhlalesha ubaba ethi abantu besifazane ibona abasheshe bayikheshe ngisho wave kamoya yezwakala. That's why lingekho iverse elithi ngenkambo kababa umama uyosindiswa engashunya yezwanga, kodwa kuthiwa ngenkambo kamama ngoba uThixo wazi amandla wanikeze umuntu wesifazane ukuthi ngenkambo ungavulanga verse kukhona abantu abangasindiswa. Hallelujah. So ke umuntu wesifazane njengoba lithi izwi likaNkulunkulu ngiza kumenzela umsizi, uma ubheka lelo gama lisho Ezer, is the same name enikezwe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele unikezwe igama lokuthi ngumsizi. Uma ujula Ezer kusho ukuthi i-assignment uThixo akunikeze yona ungumuntu wesifazane, i-assignment enikeza umoya oyingcwele. So ke kubalulekile ukuthi u-Ezer abe ngumngani ka-Ezer. Angitho baba bangama-house builders, kodwa omama bangama-homemakers. Yingakho uma ufika ekhaya akushiyo ukuthi feel at house, kuthiwa feel at home. Ngoba noma usungenile endlini kodwa yes ufuna ukungena kuphi ekhaya, this atmosphere. Noma banganginika inyama eqothisa amadolo ethe, kodwa mi atmosphere ingekho right, kuba sengathi ugwinya amatshe ongathi ungasheshe udle uvalelise. Noma banganginikeza uphuthu olunekhabishi kodwa inhliziyo umi right ongathi ungazucela usamo. Amen. Ngoba inhliziyo injani yamama waleli khaya i right. Amen. Soke uThixo akasivusele abantu besifazane, ngoba umuntu wesifazane njengoba ngishilo ukuthi uyinhliziyo, uyinjini. Imoto noma ingaba yintsha kodwa uma kugula injini ngeke ifike le yakhona. Kodwa noma ingaba isikorokoro iboshwe ngengcingo ithi uma ihamba ikhehlezele ongathi khona okuzosala phansi, kodwa ihamba iyofika le yakhona ngoba kuphilani injini. Thixo SKC sivusele injini ngoba bazalwane i-break yafakwa abantu besifazane lelo bandla lendawo, kodwa abantu besifazane baba kwi-right position. Izinto noma ngathi ziyaxinga ukuyibona imoto, uthola ukuthi ifika esikhinsini iyaxinga kanti 4x4. Niyangizwa bazalwane? Kuvese nje kufakwe leli giya elivese uyibone isisuka kade kuthiwa injani isixingile. Abantu besifazane abathi siyaqhubeka, abantu besifazane abangabalwi, abanga give up. Glory to Jesus. Abathi as long uThixo wami ephila angiye emuva. Nkosi yami sisize somandla. Size somandla. Abantu abathi noma besekhoneni, umuntu esekhoneni lakhe ethandaza. Ngoba phela thina singama incubators. Glory to Jesus. Sihlale isikhukhukazi. Nkosi yami, sihlale phezu kwevision yebandla ukuthi le zinto noma zisengamaqanda kodwa ngizohlala kuzoze qhamisele. Oh hallelujah. Sibona izinto nje seyiqhamisela kanti umthandazo walo wamuntu wesifazane. Abantu besifazane abamasha benza umehluko eSouth Africa. Thina why singabantu besifazane basezulwini singawenzi umehluko niyangizwa bazalwane okuzokwenza usathane umecabanga ngathi aphathwe yikhanda hayi abantu besifazane abazothi noma beye emadolweni uthole ukuthi umthandazo wakho amadimoni adlala ngawo awenza ibhola ayanqakuselana uthi uyathandaza amadimoni abebhiza lukanamagoda kudingeka abantu besifazane ozothi umethi baba niyangizwa bazalwane noma ubuthakathaka kangakanani kodwa you are very strong uma uncike kumoya oyingcwele uma uhlale emadolweni uma uwumuntu wezwi halleluya noma ingabe kuthiwa usimende uma leli konsi lilokhu libelesele liqotha kuyoze kubhoreka umgodi kusimende sidinga abantu besifazane abanjalo niyangizwa bazalwane abazothi kuyoze gqobhoka usimende we will never give up